dimi donna la, sunkurunin jɛsɛlentanin yaba ne yɛrɛ dimi donna la, sunkurunin newalala yaba ne yɛrɛ mɔnɔ tɛ ba la, sunkurunin kɔnɔbani yaba ne yɛrɛ kɔnɔ bɔ n bolo, sunkurunin dabarabani yaba ne yɛrɛ dimi tɛ ba la, sunkurunin jukurantanin yaba ne yɛrɛ mɔnɔ donna la.